Sema hapo inalipuka. Kaeni mbali kidogo. Kaeni mbali kidogo. I'm going to go to the house.